Ningizimu Afrika ngiyanibingeleli Kamala Mondlovu kwanela from ARCA Rehab Center eThekwini namaphethelo. I-ARCA igxile kakhulu ekulwisaneni nokusetshenziswa kwey'dakamizwa emphakathini. Kungaba utshwala, okubhenywayo noma okhokhelwayo. I-ARCA isixazululo sesisize izinkulungwane zezigulo. Lolu hlelo luqhutshwa ongoti bemkhakha ehlukahlukene lapho sipala khona abeluleki, osonhlalakahle, abahlengikazi, abaqeqeshelwe ukwenza umsebenzi nabagunyaziwe. Kungabe yini enza abantu abaningi abasebenzisa idakamizwa besaba ukufuna usizo? Imbangela yalokho ukuthi iningi lisuke lisaba ukubhekana noma ukubekezelana nobuhlungu bokuyeka kanye nokuqaleka, pain of withdrawal and craving. E-ARCA sinezindlela eziphephile zokusiza kanye nokulekelela iziguli ukuba zingabuzi ubuhlungu uma sezikhuculula isidakamizwa kumasosha omzimba, bese sibanika izinsiza zokubuyisa amandla nokuqeda ukuhalela nokulangazelela izidakamizwa. ARCA is the solution.